Keep losing. jewe hamure mu bushakanye isoninge ubwanse ishari uburage ikeva nibije hamwe no kwitandukanya nubwibone ibyo byose ubyimuremo. Hallelujah.